Babugelo Makaya, and welcome to another great youth program. Ke re lebohile mokwena empa ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le batho ba batjha. Yes, re rata ka sebaka sena re le bone mapostola ha re file monyetla wa hore le rona re le batho ba batjha re bontshe South Africa what we are made of. Empa here's our lineup for today. Let's go to Osorona, Austin Putti. Excited, they are full of energy, they are empowered. Bandatorona is my apostola. Here are some activities that Papa Fapaning here. That's on Hoba Chabadira.
Nashuni Dawaza, Oh, le na ki te ki tengi te ka ga cha ba nta te ka de tengi 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 te le na ki te ki tengi te ka ga ba na ba nta te impele a se ki tengi 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 te le na ki te ki tengi te ka ga cha ba nta te ka de a se ki tengi 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 te le na ki te ki te ka ga ba na ba nta te impele Bala mari tutana
Liliyano
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 Madi tutana jolo ka khutsana ke dipile tikano lo ba tabululo ke lo batlela moya wa ka ke re pumulo tikano ke re ke sekolo sona sa moya tikano maphelo a rona e botlokwa tikano maphelo a rona e tsitse polo tikano ke re e tsetsika melolo bana banta ke bona ba tletse ka lerato tate mo apostola o tletse ka kgotso gotlhe mo a tsamayang o tletse ka mollo gona jwale ke re ke thotse tokollo bophelong ba ka ke ena fele ke mo tshepile gobaneng o mpehileng qalong e phahamileng o wena ngwaneso yena ya latlhegileng tate ke mosetlhogong re mo lateleng Tate ke mosetlo hong re mo lateleng
Bala mari tutana
Liliyano
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 Bala mari tutana
Ibiye kigano
Bala mari tutana
Sila lidi nukana
Libile tirano
Bibi bansa
tabo
Ilobo nantate
Tirano
humunate
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 Humunate Humunate Humunate
Tsaparo, you've enjoyed those activities. Yes, bachama tirano are creative and they are full of energy. However, Ntatema Apostola always encourages us to be active in our communities, in our homes, as well as in the church and everywhere that we are. Here's a new sport, eretsebang as karate. Ere bona bana ba matirano ba yetsa shebel. was in 2010 ha re mapostola ana bua le batho ba batsha a bua ka ho itshebela fatshe ka lebaka la mockery e tsahalang in our communities as well as dikolo. Empa ha selemong sena re mapostola o latswela pele and he expanded more a bua le batho ba batsha in studio a bua about the yellow bone and the red bones or perhaps the dark skin. As Africans, we're Africans, whether we're in South Africa, kapa outside, Nigerian, Zimbabwe, we are all one, arratane. Haga mamele he, handa tuma postola, abuwa, le batu babacha, in 2020.
Batla o kena tabeng tsa ka ha khutshwanyane
e funa ngithe qapo qapo jega fisha
a ke qetile ke lakaditse fela ho re ke totla hlonolo fatsa
e be seng ya busisa ngo mvoka la
bana bana ba ka ba yang dikolong
la ba bantwana ba ma ba ye sekolweni
bana ba ka ba ile ho ngola di exam
abantu abayo bhala ke ama exam
ba hesong
bagete
ha kina mantswe mangata
a kina magama maningi
na mohlolo so etsa hetse hunna
mino mangaliso so wenzekile
ku na mudimo sa buile le nna
mino ngulungu so thethe nami
lokulle ditsela tsa bana ba
ukuthi ngikhulu indlela zalabantwana
sekidumetse ke ya lebuha
sekivumele ke yabona
sekidumetse hore bana ba ha ba kena ho di exam room ma
sengivumele ukuthi ba bangena ku exam room la
ba ilo kena le mapa antata
ba yongena ngamandla ka baba
ba ilo kena ba sa tshabilitho
ba yongena ba ngasabilutho
madimona le buloi
ama dimoni no mtakazi
isita le dithokolo se dikeke tsa ba ama bana ba ba ka ba
ka yena bo thikelo shengeke uthinda abantwana baba
bayilo kena mahetla bo bayilo kena mahetla bona shebile mraro
aso kena amahlomba bheke emuva
lelala yabona yokhuluyile le dihlotsa bona dishebile
uthi indabo zilulekile amakhanda abheke phezulu
ibatlalisikela leka la thaba litho lona bana baba
sabelutho abantwana baba
ibatlalikene ka sibiti halikena u di exam
ikene ngesibindi mangena examine
utsohong la ka mo batho ba batsha
sathen sambelana
ke le tshwaretse dipene
ke ne phathela mapese
anke ke bua mantsula magutshwanyane
Bageng thetha magama amafishane
ke lakatsa uri ke re go batho ba batsha ka ofela
ke fisa kuthi ngithi ku bantwa ba shabonke
isita le huluna batho ba baholo ba lentembo
nana bantwa ba dala ba khona la
you were created in the likeness and the image of God
na dalwa ngo mfanekiso ka nkulunkulu
lile la buptswa ka ho tshwana le ka boqetseke ba modimo
na dalwa ngo tropeshe no bonono nokufana
ka nkulunkulu in fully created by God
no bonono na dalwa ngo nkulunkulu
ha huna motho le a le mongwe na maharenga rona
ake khopakati kwethu la
yeu eleng poso
o iphutha
tsa motho o finyana le wena
a go tshele lo seqaleni kwakho
a ke phoso
angilona iphutha mina
a ke phoso
angilona iphutha mina
ki le ka etsuwa ka boqhetseke le ka bohlale
ka dalong o bqhopeshe ngene ngenhlanganipo
anke ke le fefela mo paki a gutshwanyane
ke nepa nje go fokase ka fishane
go kitumelang go re batho ba batsha le tlatsa ma le bona
fokase ntso hamba na bona inga bantwa basha
ha le mpona ke le mo ke le ntate mo apostle
sa le mpona ke lang mo babu mpostole
ke latelwa ke batho
ke landelwa ka bantu
abangata hakala
abaningi kangaka
ho batho ba bangata bileng ba sa utlwisisi
abantu abaningi abazwisisi futhi lokho
uri ntate yena ho batho ba bangata
ukuthi lo baba uthini ebantwini bakhe abaningi kangaka
abatsibi batho ba bangata
abaza abantu abaningi
uri ke hlutse dintwa tse kakang bophelo
ukuthi ngihlule izimpi eziningi empilweni
yami wa egholugholu ye o tlo ngoshebana le yona bophelo
imfazwe enkulu oyojongana nayo
uthemutsha ummametse hantle
tomusha ulalele kahle
haibo hona le motsha ummametse nga ka refela ka letsoho ke
mo mushe khona ngilalele maka phamsi zandla
ke hlutse dintwa tse ngata bophelo mba
ke ngobe imfazwe zininzi ebomini ba
ke hlutse ntwa egholugholu bophelo mba
ke ngobe imfazwe enkulu
ye u le wena ile ngoshebana le yona bophelo
nawo uyojongana nayo ebomini ba
ke kujwetse he muthemutsha
tsingucelele ke mtomsha
sirase sihulu sahawo
isitha esikhulu sakho
hasi satani
asuyena usathani
hasi bathu
singabantu
sirase sihulu sahawo
isitha sakho esikhulu
kiwe
uwe
sirase sihulu sahawo
isitha esikhulu esakho
kiwe
kuwe
sheba muthi awufinana lona nesirase sihulu sahawo
jonga lo seqaleni kwakho uthi isitha sakho esikhulu
Mujwe tserese ra seso holo sa hao ke wena.
Ntshele kuthi sitha sakho esikolo kuwo qobo lwakho.
Si ra seso holo sa hao ke mang?
Isitha esikolo sakho bani?
Ke mang se ra seso holo sa hao?
Isitha sakho esikolo ngubani?
Si ra seso holo sa hao.
Isitha sakho esikolo
ke wena.
Kuwe.
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 Ha hona taba hore batho ba reng ka wena.
Ha hona taba go taba batho ba thini ngawe.
Batho ba ka bua ntho tsengata ka wena.
Abantu ba ka thatha into ezininzi
ka wena. Ba ka mubi.
Ba ka thu mbi.
Ha o ka idumela ntho yeo.
O ka ifumela le yonto.
Problem ke ha.
Inkinga ke yakho.
E bamba tu baro mubi.
Uma bantu ba thu mubi.
Ba ka ri wa utswa.
Ba ka thi o ya tjontja.
Ba ka ri o zwidudla.
Ba ka thi o zwidudla mafata fete.
Mangkokorwane
bangati hayi ku
baka go sentsu
bangati mnyama
baka go thobolosi
bangati umpundulu
baka re uleri
noma bathi umdejengeleni
ho ke ke ha u yetsa litho
loko ngeke
go kwetsela o ba u dumela ntho ba itshonga
wena ufikela wena uvuma lento ba ntho ba isho yo kawe
pele nna he ke le ntate mo apostle
mina ngeke ba bu apostle nge
uphilo ba ka bohle
u bome ba be bonke
ke le ka sokola ntho ye
ka sokola leto
ntho ke ena
indonai
ha ke hula
ka dikula
ya hola ka ofela ha lona batho ba batsha
ya khona kuti ne yazi nonke
le ya tsiba hore le somana ha ka kang dikolo
ne yazi kuti ni gwarata ka gaganane e kwa
ha mata ke kiri ha una batho ba hopo le fatse njolo ka nwana
kiti u yazi akuna bantu ba khosakele nje ngo
ba na ba ka ba cruel le ho nwana ye mong
umntwana omnyaka a khosakala ku mntwana omunye
ba musula falletsa ho kena sekolo
ba metsa kuti be monqo
ka sekolo Badule ba motsheha mohlaena.
Ahlale bemhleka.
Abe athambe le ho ya sekolong.
Asabe nokuya sekolong.
Athamba bana ba bang ha ba motsheha.
Asaba na bantwana banye bemhleka.
Empa ha re dumellaneng heba.
Kota sivumelaneni ke.
Yilo na batswadi ba ka ha ke re dumellaneng.
Nani bazali ba sivumelaneng.
Ntho yeo bana ba leng yona dikolong.
Into leo abatwana ba yone ekolweni.
Ntho yena ba enka malapeng ha bobo.
Leto ba ithathe makhaya la bathamuka khona.
Ba hesung ke kopa le nkutlwe lona batswadi ba ka ba dutse mmoho.
Ngikiswe dina bazala ba hlele lapho.
Haibe teng ntho yeo ke batla mole galemela ka yona.
O makhone ntho ekufuna go nkhosa ngayo.
Ke a ipiletsa batswadi ba ka.
Ke a tsela ke a tshosa ba.
Ha o galemela ngwana.
Ka o khosa mtana.
Mo galemele hantle.
O mkhose ka
haibe o batla ho mo shapa o mo shape.
Ha o funa go mshaya.
Empa o se ke wa soma ngwana wa ha.
Kodwa o ka
Unkutlile hantle motswadi.
Unsweka hle mzali.
Uske wa soma mwana wa hao ka ntho ye o tsebang hantle.
Ungamsomi ngendlela ngento le o wa sala.
Mwana yeno ntho ena ya leng yona ha ya iketsa o tswile popelong ya ka letje.
Ukuthi lento ayona akasidalanga kodwa uphume esibelethweni anje.
Ampulela ha u le motswadi o soma mwana ha o mogalemela o re sentsho. O reng o mwana
ha?
Problem.
Inkinga
hayi.
Inkinga yakho.
Asiyakho.
Asiyakho.
Hayi
shebane le problem ka letlalo la gao ga a bone o tswa le kae wena letlalo le le na le divine purpose ya modimo ka destiny ya gao Let Alolaga liputetse my destiny.
Menuaga.
Kajenu kina le batho.
Ban
celebrate.
Ba
ye tsimfela re ke smile.
Ka
menuana. Au kina ke tshwa ka o.
Amasiyo la betsa kwa nawo.
Ali nkutu la nkutu re ke ring na. South Africa kaofela
Namhlanje
Simurero wa mujimu
se qebelo ka kulukwa
go philo ba ha
ngempilo ya
go no hloka hala ka hara South Africa
u fanele go tinga pa ka South Africa
go bena le mo apostoli
go bena mo apostoli
ya motsu ya tswana ngile
ne tshe go pisolo fana nje
ya na le mme no tso tsinga ntle jolo ka
nna tshe se yo phumela ka
pa ka jo
o kusisa ba
ba I'm unique I'm unique. I'm different.
I'm
so many mrudia swanang
le. I'm not food is so far.
I'm not even swanang le.
I'm
not even balale swanang le.
I'm
not even balale
swanang
le. I'm not
even
balale swanang le.
Ukuhleka
kwabantu abantu
abakuhleke
ngesinto leso ukhoke bophilo bawo
bebona le wititi
tele uyisona wena wanaka
tititi lokho
ube wena
ube wena
wangukuthi uzokuyenza
wena uyakuyisona
utsamela uthi
hambele phezulu
ibangule le batho tsameka le batho
mahamba ke le batho hambe ke ba
khawuli di horo tsameka di
horo mawi gwenqa
khawuli tshiski tsameka di tshiski
mawi smatolo
wangukuthi akeringa batho abasha
uyakuyizwa
muthi mahoso ali hlohono lo fofu akeme ka motho
masebenzi ngesinyawo
Mamela hantle motho motho.
Lalela kahle mntomso.
Kutloka jene.
Siwa namhlanje.
Ke batla ngikeqedwe uka.
Funa uthi usithathe isimunqongo.
Ke ke kahlola ke tsiha motho.
Utakusoze ngiphinde kuhleke umunye umuntu.
Ke ke kahlola.
Soze ngiphinde
tsiha motho.
Hleke umunye umuntu.
Hayi umtirano.
Mako umtirano.
Asebenza anga karuma.
Asebenza thatha.
Ba mane mo ayi makapeli. Aye makapeli una le ntwe ya yetsa.
Amanga phambili kune nto yenza.
Ngeke kahlola ke motsebe.
Ngeke ngimhleke.
Mwana ke tsebe uri ke yetsa ngubuphilo.
Ngoba ngazi ukuthi ngenzane bomini bakhe.
Uthe muthi asho njalo.
Khona umuntu othatha isiphume sejalo. Uthi kusuka
namhlanje. Ngeke kahlola ke tsheha
muntu. Ngeke ngihleke umuntu
omunye. Ngeke kahleka muntu ka ntwe ya sayiketsa nyo.
Ngeke ngihleke umuntu nganto le angazidalanga.
Number 2 happy.
Number 2.
Akisahlola ke bale bothatha ka seo ke leng sona.
Ngeke kube nenkinga ngalokho engiyo.
Ke amuhela. Ke ikamuhela.
Yazamukela.
Mamela hle muthe mutsha.
Lalela ke mntu omsha.
Bona iba ngusa ikamuhele.
Uma ungazamukeli.
Ke matla mu amuhela.
Ubani ozokwamukela?
Ke kuba uyikamuhela kanje.
Zamukele namhlanje.
Ke kuba uphamisele sona.
Phamisisa sana.
Ako rentate.
Ukuthi baba.
Ke adumela kanje.
Yavuma namhlanje.
Yenzwe ka utshona.
Yenzwe ngomfanekiso wakho.
Yenzwe ka buqhetse ke bahawo.
Yenzwe ngobuchwepheshe
bakho. Uthi mwaka ke nkakano kaje.
Ithatha isinqumo namhlanje.
Uri ngikeke kahlola ke ichebela fast.
Uthi angisoze ngizicekele phansi.
Ubani ka uyetsa jwalo.
Ngoba ngokwenza kanjalo
nginyinyi fatsa popo yahawo.
Ngithathela phansi indalo yakho.
Nginyinyi fatsa bohlale bahawo.
Ngithathela phansi ukuhlakani phakwakho.
Ni mororo wahawo ka buphilo bakho.
Nenhloso yakho
kaje ngikade.
Je baba.
Ke ikamuhela.
Yazamukela.
Ke ikamuhela.
Yazamukela.
Ke amuhela mahla hawo.
Namukela mahla
wakho. Ke amuhela bohlale bahawo.
Namukela inhlakade.
Ke lebuha ntate.
Yabonga baba.
Urona le murero.
Ukuthi nenhloso.
Ka buphilo bakho.
Ngimpilo yami.
Mabiso namaraza.
Akamenda mathathu.
Biso ngilantate lamoro.
Elikayisene le ndodana.
La moya uhalela.
Elika moya icwele.
Khinze uphamise masoho.
Sisa phamise sadla zethu.
Uthimu wa Israyele uthimu wa bontata rona.
Unkulunkulu ka Israyele unkulunkulu ka khonkho wethu.
Uthimu wa ntlu yena.
Unkulunkulu wa lele khaya.
Yeme ka pela sitshaba.
Yeme ngaphambi kwesizwe
ekhethehile.
Esikhethekileyo.
Sitshaba sewusinanse singsetswana ngiliso.
Isizwe singafanani izizwe ezinye.
Yeme ka pela bontate bihlotsa malapa.
Yeme ka pela bobaba enhloza makhaya.
Yeme ka pela bomme bahudisa mbana babona ka thata.
Bobaba abakhulisa abantwana ka
Empa
Postoli ubusisa imoto. So here are some prophetic miracles from Kwakwa inspired by the Livingstones prophecy.
Njengoba ngibona ngimela busekwakwa ezakhelweni ngihamba nabo mama ngihamba nabo baba ababusisekileyo njengoba ubona nje ngiye ngashumayela intshumayelo emandla ngemindlela emangalisayo tshebeletso yalijwe hore mudimo o tlo bula ditsela dikgogo tsa bona le monsena sa 2015 imoto ezintsha lezi iviki neviki ngikhuleka nabantu abaletha imoto zabo ukuthi ngizozibusisa kuyabarapela le hona jwalo hore ba sireletsehe tseleng tsa bona ngithi ngithanda ukuthi uyazi ukuthi nawe umhlolo wakho khona umhlolo wa Gauteng uyikapile thekeng tloke tlotla rapela le wena ke diahelo mmo ditsela tsa gao di tla di bulege mmohi wa ka e rategang ke ntate moapostola a re modimo wa o rata le nna ke a o rata ke na le wena ka dithapelo gore ditsela tsa gao di ganye modimo kgotso a o hlonolofatse woza ngizo kgoleka nawe maduze nje ngizabe ngiphethe inkonzo enamandla lapho khona ngizobe ngikhulekela obosomabhizinisi bokagwebo le bommagwebo ba batlang gore ditsela tsa bona dikganye di-business tsa bona ama-businesses wabo a qhubekele phambili ngiyakuthanda
Fire 20 favor 20 fortune 2015 the prophetic word uphinde wabuya futhi ubaba umpostle Simon Zukuzuku Mukwena kulokhu uphethe DVD elisha elivuta bhe ngamazwi womprofeti nenkuthazo kanjalo nomkhuleko uzowuthola futhi nencwadi ezokhuluma neliphakathi lakho zitholele yona manje.
Here are powerful and emotional testimonies from young people who have received their miracle after listening to the Livingstone prophecy. Mola Tata Today, as I watched your show, I remembered that conference as if it was yesterday. You really changed my life. You prophesied upon my life. You told us that we will drive cars that not even our uncles or our family members have ever driven. You said we are not only going to drive cars, but that we will own our own houses. We will get out of the shack and into our dream homes. Today, I want to tell you that I am a living testimony to that prophecy. Tshebeletso ya hao ya lejwe opened up doors for me. I got my car, and you said that this year we were going to be favored beyond measure. I believe that, and now I am owning a house. I am moving out of the shack, and I believe in your God. I thank him for sending you into my life. Thank you, Dada, from Annelisa Ntayane in Cape Town. I am Victor Sotole, aged 21, from Freiburg Branch. I am thankful to the changes that have occurred in my life. I might say my life has changed from zero to hero. A few years ago, I was homeless, but ever since I got into the doors of Tirano, I got a house and a car within the period of 3 years. I used to play Netama Apostola's DVDs, and I did what he had said. Ke hopola bopaki ba ntate o mongwe wa ko Rustenburg in DVD ya Abibe 2012. Netama Apostola o ile a re o shape mokhukhu, o bolela mokhukhu bye bye. Surprisingly, I did the same, and now I have my own house and my own brand new car. Thank you very much, Ndatama Apostola. I am now driving my own Chevrolet utility at the age of 21.
Namhlanje
kajeni lena
ngiwumuntu ke motho
sebenza
ke ya sebetsa
uNkulunkulu ka baba
modimo wa ntate
yo wang busisa ngomsebenzi
ula nhlonono fatsa ka msebenzi
umsebenzi
msebenzi
engineering
kiyetsa engineering
in one of the biggest company international
ke sebetsa o yengwe ya company tse kgolo mo international di company tse kgolo kgolo
ngei 18 ngei 17 ngei 17 august
ka di 17 tsa august
sengqedi 4 months ngisebenza manje
signal kgwedi tse nne ke sebetsa jwale
ka di 2 months
ka ne ra ke santsane ke na le kgwedi tse pedi fela mo
amandla ka baba asibonakalisa empilweni yami
matla antata la iponahatsa bophilong ba
and the youngest junior inspector emsebenzini
ke nna inspector se senyane ba feta ka ofela msebenzini
ngithanda ukubonga
ke rata ho leboha
ithuba
mutsutsuna
ye second chance empilweni yami
bophutsutsungona bo kufuwe bophilong baka
ngikhuthaze nabasha
ke khuthatse le batsha
ballpen phezukwephepha
ballpen ayi dule ho di mapampiri
asihlonipe nabazali
ri hlomphe mbatswadi
ngiyabonga
ke ya leboha
Operation Hlasela Mpumalanga emalahleni ngomhla ka 31 July koze kulamle umhla ka 2 August 2015 ubaba umpostoli uzobe evakashele eMpumalanga lapha ya eWitbank Civic Center Tirana Apostolic Church sifinyelela abantu sivuselela impilo yabo
Mbogeli ke a tshepa hore you enjoyed that sermon and I trust that you also encouraged. Jalo wa tseba hore why batjha ba Tirano ba dula ba thabile ba tletse mofuthu. It's because re na le ntate ya re ratang a re motivatang re mamela melaetsa etse all the time. And if you weren't there last year, hopola hear that. That is 7, 8, 9 and 10. Re tlabe re le botshabelo. We have lots and lots of activities lined up. We have the movie night, comedy and music night and lots of other activities as well as dancing. You name it, it will be there. Oh, hopola hear. We have a new Youth Power DVD box set. These are only 4 kaha. Mbugeli re tla bona next week. I hope you have already started packing your bags. Ke re lebohile Mokoena na bantwa basha saying we love you and goodbye.
Everything is much too
Saturday.